chakala, chakala.
Basikiri, twende basikiri, na mashini gani?
Disco, disco.